from Lilongwe to Mzuzu this morning. Although I stand before you with a heart too heavy for words, and though I know that you are all filled with more anxiety than words can soothe, I humbly beg your pardon and ask you to allow me to tell you what we know so far. At 7:05 a.m. this morning, a Malawi Defense Force aircraft number MAFTO3 left Mzuzu Airfield and landed at Kamuzina National Airport at 7:48 a.m. to carry the Honorable Vice President to Mzuzu to attend the funeral of former Attorney General and Minister of Justice, late Honorable Lauf Kasambala. Then at 9:17 a.m., the aircraft departed Kamuzina National Airport with the Vice President and nine other individuals on board, including Mr. Lucas Kapeni, Mr. Chisomo Chimaneni, Ms. Gloria Mtukule, Ms. Chanil Zimbiri, Mr. Dan Kanyemba, Mr. Abdul Apken, as well as Colonel Sambalopa, Major Seremani, and Major Aydin, who were the MDF officers operating the aircraft. However, upon arrival in Mzuzu, the pilot was unable to land the plane due to poor visibility occasioned by bad weather. And aviation authorities advised the aircraft to return to Lilongwe. But the authorities soon lost contact with the aircraft. The MDF commander contacted me immediately, and I ordered him to effect a search and rescue operation and to give me a report within 4 hours. That report was given to me at 3 p.m., and by that time, it had been established using signals from telecommunication towers in the area that the plane was located, somewhere within a 10-kilometer radius of Raiplai, which has since become the area of focus for the MDF search and rescue operation. I know that some media outlets have reported that the search and rescue operations has been suspended, but this is false. MDF soldiers are still on the ground carrying out the search, and I have given strict orders that the operation should continue until the plane is found. I have also directed the MDF officials who are overseeing the operation to give you, everyone, regular updates on how the operation is going so that you can all be informed about the progress of establishing what happened to our loved ones, our colleagues, and our fellow compatriots who were on board that flight. I know that this is a heartbreaking situation. I know that we are all frightened and concerned. I too am concerned. But I want to assure you that I am sparing no available resource to find that plane. And I am holding on to every fiber of hope that we will find survivors. We have already contacted our neighboring countries, as well as development partners, including the U.S. government, the British government, the Norwegian government, and the Israeli government, who have all offered support in different forms, including the use of specialized technologies that will enhance our capacity to find the plane sooner. and I am most grateful for this support. Until I address you again, I ask you to use the MDF updates as an official source of information so that you are not misled by hearsay. And more than anything, I ask you to pray for those who are on board and for their families. But come what may, I assure you that God is with us and will see us through this dark tunnel, especially if we stick together and help each other. Thank you all for listening, and God bless you. Amalaya zanga. Pompano panango maliza msangano wajijiji, umene naitanitsa wanduna zonse. Kutindi wafoto kozere, iwo wanga kalenso akulu aboma. Zimene zachitika, dziko mwathu. Kulingana ndi ndege imene yasowa koma itatenga a vice president wolemekezeka Mambo Saulos Chilima kuchokera ku Lilongwe kupita ku Mzuzu mawa lero. Ngakhale kuti ndayima maso panu mtima wanga uli wosweka kusowa mawu otinikhoza kulankhula ndikudziwanso kuti inu nonse muli wodzazidwa. Ndinkhawa, chifuwa ndilibe mawa amene ndikhoza kuchotsa nkhawa imeneyo. Ndikupemphani modzichepetsa kuti munikhulukire mundilole ndikuwuzeni zimene ndikudziwa pali pano. Mawa lero nthawi ya 5:07 kalowetango kwana. Amalawi Defense Force anatumiza ndege yao nambala MAFTO3 kuchokera ku Mzuzu ndipo inatera pa bola ndege la Kamuzu nthawi ya 7:48 maomweuno. Anabwera kutadza tenge a vice president kupita nawo ku Mzuzu kuti akakhalepo pa maliro amene anali Attorney General komanso nduna ya chilungamo maremu walemekezeka Araf Kasambala. Ndiye mene imakwana 17:00 nainikila kuita kwana. Ndegeyo inanyamuka Kamuzu International Airport, inanyamula Vice President komanso anthu ena 9 amina analipa ndege. Mwaiwo ndia Lucas Kapeni, achisomo chimaneni, mai Gloria Mtukule, mai Shanil Zimbiri, bambo Dan Kanyemba, bambo Abdul Lapken, komanso Colonel Sambalopa, Major Selemani, and Major Aydin. Amene ndi akulu-akulu wa MDF amene amayendetsa ndege. Koma amene amafika ku Mzuzu woyendetsa ndegeyo sadathe kuti atere chifukwa chakuti simaoneka bwino kamba kanyengo mene inalili ku Mzuzuko. Ndipo anawauza amene amayang'anira zotera ndi kuwuluka kwa ndege kuti abwelere ku Lilongwe. Komabe anthu aja analeka kulumikiza naso nthawi itangopita. Ndiye akomanda wa MDF anadzandiuza zimene zachitika ndipo nauza kuti yambamponi kufunafuna ndikuti tikhoza kupulumutsa anthu monga mmachitira inu. Ndiye munipatse ripoti la nkhani imeneyi pakutha maola anayi. Ripoti limenelo anabwera kudzandipatsa nthawi yafirika loko ndipo mmene imakwana nthawi imeneyi Nkuti zitadziwika. Kuti kolingana ni zina ndi zina zimene amaona zizindikiro. Zokudzana ndi matawa. Anaona kuti ndegeyo. Ikuoneka ngati ili mkatikati. Mwa mtunda okwana 10 kilometers. Yozungulira Laipry. Ndipo panopa tere, nkhani yofunafuna ndege imeneyo ikuchitika pa mtunda umeneyo. Nodziwa kuti ena alembapo kuti zofunafuna ndi kuti tipeze ndi kupulumutsa anthu za ndege zalekeka. Koma chimene chisichoona. Chiona chake ncha kuti asilikali wa MDF alikomweko ndipo akufuna funabe inenda auzitsa kotheratu kuti chiro imeneyi aipitilize mpaka na tiraipeza ndege. Ndawauzanso asilikali wathu amene ali kuyang'anira programu yofuna funayi kuti apereke kwa Malawi wonse. Panthawi yake mmene zinthu zilukhalira kuti Malawi azidziwa kuti zimene zachitika za mtundu wanji. Chifukwa okondedwa wathu komanso azathu tigwira nawo ntchito ndi azathu amdziko muno amene ali pa ndege imeneyi anthu afunika adziwe chabachitikira nchiyani. Nudziwa kuti izi nzoswetsa mtima ndiponso nkhawa ilipo, tonse tachita mantha, tonse takhudzidwa, inenso zandikhudza kwambiri. Koma ndifuna ndikutsimikizireni kuti tiyesetsa ndi chilichonse tili nacho ndege imeneyi tiipeze. Ndipo ine ndagwiritsitsa chiyembekezo chakuti tipeza amene apulumuka. Ifeyo tawawuza maiko azathu amene atizungulira, komanso tawadziwitsa azathu amene timalumikizana nawo pa ntchito ya chitukuko kwathu kuno, mwaiwo ngati boma la Amerika, boma la azungu ku England, komanso ku Norway, ngakhalenso ku Israel. Wonsewo anena kuti apereka thandizo lilonse mene lingafunikire kuonjezerapo makina amasiku ano amene akhoza kutithandiza kuti tipeze ndege imeneyi mwamsanga. Ndifuna ndithokoze chifukwa cha support yao anthu onsewa. Mpaka ntakulankhulaninso, ndifuna IMDF, asilikali wathu, azipereka mauthenga kawiri kawiri kuti aliyense asangomva za m'maluwa koma adziwe zimene akuchita pa nthawi yake. Ndikupemphani tiye ndipemphere ndipo tipemphererenso iwo amene anali pa ndege imeneyi ngakhalenso mabanja wawo. Koma chinga chilike ncha mtundu wanji ndifuna ndikutsimikizireni kuti Mulungu ali nafe ndipo Mulungu atidutsitsa mu nthawi ya mdima yotere. Makamaka pamene tikhala limodzi tonse mogwirizana nkuthandizana zikomo chifukwa chakutsereza kuthenga umenewo, Ambuye Mulungu akhale nanu.